ukhuliswe uJerry ngakhula bangitshela ukuthi okay umalume because bebangifihla bangazi ukuthi bangazi abantu ukuthi ngubani senamhlanje ezingizwa ukuthi umalume bayamkhipha ema-TV uJerry ubabami bayamkhipha ema-TV indaba kaStompie Setswana bengifuna ukuza ngizokwazi ukuthi okay mama kaStompie nami ngiyaxolisa njengobaba wayenza into ebuhlungu kuwe uStompie Setswana nyamazi kula sonke beswashi strip sonke lapha ekhaya sebhola seANC swashi strip sonke kumntwana ngikhula naye bengifuna ukuthi sorry mama kaStompie for umntwana akho ngokumela lingana nami kwamanje intanga yami ngomunye lo ngisho nomntwana ona 43 years la khona ka umluzile mara cha umntwana baka Jerry sikhona mama kaStompie sorry
Ubu related bethu no Jerry Richardson it's my uncle ubuti kamama bazalwe bayi 6 kabo mama umamkhulu Maria kuze u Jerry Richardson kuze u Dan Richardson kuze u Doreen Richardson umama
ufukofra kana right okuyoxolisa kumama kaStompie sasenomalume thina ne sabo mama ncana bayithu abasele yibo la bandla kumele baye kumama kaStompie njengoba kuso bayoqolisa hayi Godfrey so sizomfonela sizombiza eze la asitshele kahle ukuthi kahle kahle na inkinga yakhe yini ufuna ukwenzani